Umhlaziyi kaMaskandi uncome i-albhamu "UMdumazi", okuyiyona albhamu esivale ngayo unyaka ka-2022. Lo mhlaziyi ugxile kakhulu kwikhwalithi, wathi uMdumazi usebenze ngokuzimisela, akazi noma ushintshe i-studio noma wenzeni, kodwa ikhwalithi yakhe ikhuphuke kakhulu uma ukhomperisha nale EP yakhe agcina ukuyikhipha futhi ngonyaka ophelile ngaphambi ukuthi akhiphe le albhamu.
Ya, sanibona. ngizovula unyaka ngoMdumazi lapha, mfana kaMhlongo. Uzandle ey'ncane. I-albhamu yakhe le iphume cishe kuvalwe ngayo unyaka last year. Asangathola ithuba lokuyilalela kahle izinto beseyiphuthuma. Ngiqale ngosound wakhe. Ngibonga ukuthi angazi noma kushintsha unjiniya noma kwenzekeni. Kodwa nje lo mqoqoqoqo abewenze kuleya EP ulungisile, isound ihlangene manje. UMdumazi omunye wey'nsizwa engashoti ngalutho, onephimbo, onobugagu, onomsizwa, onengezo. Kodwa inkinga yakhe iyafana nekajayiva, njalo uma bekhiphe i-albhamu bakanje. Akwenzeki kuthiwa ukhiphe i-albhamu ikhuphukile, akwenzeki kuthiwa ukhiphe i-albhamu iyehlile. Angazi inkinga ishodaphi, mina kuthi angithi abashintshe o-producer, kuthi angazi nokuthi ba-producer ubani noma baya-producer. Kodwa nje akwenzeki kuthiwa i-albhamu yakhe ikhuphukile kakhulu noma iyehlile, ihlezi into eyodwa. Ngokufanayo nale albhamu, imnandi ayimbi, ngoba ngokwamakhathagori mina abantu abakhiphe ngo-December ngibahlukanise kathathu, ngathi khona u-higher class. Ngokuphuma kwama-albhamu la kuhleli khona oGatsheni noKhuzani nabanye, kube khona u-middle class, lapho kuhlezi khona oDumakahle, kuhlezi khona nayo ngiyifaka la ku-middle class, bese le kulowa class-ke hayi kuhlezi oKhwalithi, kuhlezi oQosha, kuhlezi oNjoko, kanjalo kanjalo. So uyabona ukuthi usebenzile yena ngokwami bakwethu, middle class. Inkinga yakhe uhlezi ekule level eyodwa. Angazi noma kufanele kushintshe uproducer noma kufanele kwenzekeni. Ngoba ama-backing, iyinsimbi, izwi, yonke into ihlangene. But i-album yakhe ayinako ukuthi I know siyasuka manje sidla abantu sigcwala izintaba. Ngale kwalokho hambani nomthengo mfana ku-Spotify usevelile, ko-YouTube kaDavela. Uzandle ezincane leli geza lendalo. Qho, umshaya wesibhakela phakathi lokhu zini. Sengembe.